So what we need to do, because yes, we need to balance the financial bondage, then we should discuss it. If we don't go to we need to free ourselves. And since Kupi and the financial bondage, we need to choose freedom. We need to choose for triple M. But it's our own. Nobody said it, I'm a little bit of sound about chicken and coffee, which is going up on a bone and you look at it. Because we end up being slaves to our debts. But long as those slaves are some of y'all are and it can go on a social con by you and this repairable phone with help. Surely you know about land and don't come at y'all are. Umsam in a bank that phone itchy. It is also repossessed, I learned from some repossessed, I want to ask one of those dress. It means in your cutters are almost also slave sites, slave, but an it is city is slaves that ya are shop dollar go 18 something is labor. Sasuni history box it should slave and sa abolish on 18 number 1820 or 1820 or whatever, but good dad is slave and sa abolition. But what close out shall so yiga uba amakalas outini, abandubas outini, I wanna learn. So we have triple M. And Triple M is here to give us a financial freedom. But it's our own, but we're going to be able. What is this Triple M? What Triple M or MMM? The limited game again, team, money. About the environment, the Gamma, but it's the number one for the founder. But in Tanda Lena, we're man. In any Tanda, it is global. It's an association that is global. Global runner. If this will be let us do so, Kalidobana Uti, who in 107 countries, and there are about 138 million people above Triple M. So it means operator all over the world. Second Zuzu, the FIG in South Africa, but Tigapun Use Jobe, a pin at the Devin, and other provinces, as you two. So Nazia's great opportunities as Katan. And it says, Bona Jinanga development, Lobana, e opportunities, the act ever. Abuana, why it are Odia, Pony, Wondobana, Abadala, Banbala. Tinake, it's not easy. Apagut, it is a figure indo, and Yazin was in Janina Tina. Because Udala, a corner to be a member doing it, but Abandu mostly, and Yama, they are hiding or when the Bandonina and Yaz, but Abuko Lula. Ukubana undwam fumani. Sebethenga izindlu, sebethenga imoto abantu boJoburg. Through bengedwa uTriple M benza nezinto ezininzi. Zangibonisa nangokunevideo yomnye ofumene imoto. Othenge imoto through uTriple M. So aba bantu, what they do? Mna into endiyithandayo ngoTriple M yila principle yakudala yasezilalini. Yokokubana yaqona ezilalini sasincedana. Yayingumasincedana emos afika umntu azocela iswekiri. Anti ukundithengilela swekiri. But I expect you know when I'm doing the swagger and you know we sell a yona. Umhlambi ngomsebenzi oyocela uyayibona kuye. So sinakunala relationship yayimnandi. But ngokula relationship ibonakala ingathi relationship ephelileyo. So uTriple M uresuscitator la relationship ye help yoba masincedancedane. So apha i-purpose is to fight against the financial slavery. All these people, they have come together to fight against the financial slavery. Like in Italy, I'm not going to join Triple M up to July. But Triple M was in Dobana and we train as manager and the manager who won a very intensive training in the CNZ era and over 10 years. Then, since I'm a new manager, which is what I can train people who want to be managers. Yeah, my wish is that abantu abakhoyo abaninzi bayizolo bajoyinile bangomanager bayijoyinile i-system joyina apha ku-Triple M but baphinde bajoyina as uba bafuna uba ngomanager. Kuzawuba mnandi kanjani xa ungumanager apha ku-Triple M xa ujoyinile anti nto i-membership is free. Usawube ujoyinile uzawudicide okokubana okay ndiyayifuna uyenza i-contribution. Sakuncedisa e-registration uthi okay ifuna uyenza i-contribution. Contribution yam ngaqala nge-minimum amount mhlawumbi 500 rand or 100 rand 300 rand khona actually kwi-system. Okay usawuyicontributhile le mali yakho mhlawumbi uzayilinda for a month but awunyanzelekanga ukuthi uyilinde a month. Isawubuyibona into yobana i-rate for uba ube uyayidrowa imali yakho uzazi uba uzidrowela imali yakho but eyona nto ozawuyenza kukuba ujoyine ube yimemba yakhona for free. Then uso training wenge mukuna de sa trainer the office unfortunately office yetu niyasi niyayazi ba ila PPA nanske a track of building. So umuntu uzakwazi uyaphayana nami ndizakwazi uba ndininikesininike ispreadsheet soba uzakwenza ufunda ntoni nantoni nantoni yenziwe yasimple ngolona hlobo ayiyo leya yethu eyethu it was very intensive training but lena sizamtraina thina ayikho intensive wonke umntu ozawuba ne-access mhlawumbi ekompyutheni okanye efowuni at least angakwazi ukuyenza uzokwazi uba ube ngumaneja ii-benefit zoba ngumaneja zithini uzawukwazi into yobana umntu omjoyinisileyo uzawukwazi ufumana uzawufumana u-10% masithi umhlawumbi uyajoyinisa ujoyinise ubhiki njengafor instance abantu abeze apha ifuze nomntu wakho ngoku iyatsho irejista ithi bhala uba referred by laa mntu abazirejistarisha andamna uzawurejistarisha andawena ngokwani ungekabiyomemba ngoku uyarejistarisha wena naloo mntu uze naye uzawurejistarisha andawena then wena uzawufumana u-10% we-contribution yakhe if lo mntu uzisa i-R100 apha ku-triple M wena uzawufumana i-R10 if u-R1000 uzawufumana i-R100 if ucontribute i-R10,000 yi-R1000 ezawuza kuwe ayiphumi kulaa mali yakhe yena laa R100 yakho uzayixelela into yobana makayinika uphi yenki uba kuthiwa makanika uphi yenki imali le yakhe wena uzawunikwa yi-system i-R10 yakho ayiphumi emalini yakhe imali yakho ihlala njinjalo akho mali ezawuthiwa kutsalwa u-10% we-administration akho mali itsalwayo kuwe qha tu so yinto enjalo ke so unezo benefits and usawukungumaneja uzawufumana lo 10% aphinde kwakhona upinki ojoyine kuwe umfumene u-10% kapinki upinki ujoyinisa abantu uyimemba phantsi kwakho uzawufumana u-5% wemali yakhe yomntu ojoyiniswe ngumntu ophantsi kopinki bonke abantu abajoyine phantsi kopinki uzawufumana u-5% babo we-contributions abajoyine phantsi kwabaya the third level uzawufumana o-3% iyisihla ke okugqibela uzawufumana u-0.001 up until the last chain that's what is motivating plus okwesibini iyakudivelopha u-triple M njengoba sitsho sithi uzawufunda le nto yokumaneja once nje nawafunda uzawuyibona into yobana ndinida ukudivelopha apha ndiyazibona uba ndizawukhulu so we welcome everybody to the system ka-triple M ndinethemba loba sonke silapha what I like in triple M you are not alone ungabikho alone kanjani you provide i-help unikele i-help ye-R100 wena ngemini yakho you want i-help uzawukwazi uyifumana i-help nawe and okwesibini you've got i-support of many people sicommunicatha ngoku nabantu abakwa-philippines abakwa-russia uyayibona into yobana ngoku na i-world has just come into one ngoku nabantu esiye sithethe nabo iyabona laa nto leyana iyakugrowisa ke ngoku nabo uyadivelopha every week we communicate even nabakwa-gauteng zonke ii-provinces siyadibana ezimithingini so you are not alone uyo yonke le nto akho nto ozawufinisha into yobana ndiyazoyikisela apha kuyo iofisi yethu ihleli ivuliwe okokoko and it gives you i-confidence in future because yaqona besitsho nangoku sixosha ezindinewayo yoba xa ndibenshina ndizawuthini but u-triple M uze kunika i-confidence yakho yokokubana xa sendiritharishile kokona ndizawukwazi into yobana ndizawuphuma uba nditshatile nonkosikazi wam nabantwana siyaphuma okanye abantwana sebebadala but niyazazi uba every now and again siyazonwabisa iproblem yemali ayisekho abakufuneka abantwana befundile bayafunda uyayibona uzive une-confidence and what I like is that you will always be helped in tough times ngamaxesha amabi osobe ungayifumani help sendiyibonile ke mna that is why we are saying everything will be triple M and we say long live triple M long live and together we change the world asinazo sohlube ngu-3-1 umr mavuti ungumntu omnye but wayimela into yakhe waziqalela into yokokubana uyiayibonile njena abe befike kwangoko bayibonile laa vidiyo ye-ideoloji ka-triple M but uthi yena kufuneka siyazi into yokokubana le nto isetyenzwe inento ekakhulu ne-mindset and ke ngokuthi niproblem yethu we work from morning to evening. As na itasha lo kusha lo kondo bana bofunke njomi kondo yam. Yena why is that shagafu? I kondo bana it's how the banks operate. What if even the ordinary person can be a banker must. Ako asido bana amini zeng 100 rand ya ibu yese 100 rand. Balage ngwe 100 rand kaza banyinzi. Upi ufumane naba 10%. Ufumane ne bonuses. Because kau invest imali yako. If you can invest 500 rand in your rooms again, 4,000 rand, or more. Who can you percentage? You might know if you in terms of percent, like the amount. Like for instance, Muna can contribute 6,000 rand. Going to the example. I contributed 6,000 rand, but in the Fumana is $20. Besides the 20%, what about the $20? La $20 undi take us in cash, we say 250 rand. Ebona the bonus lay. Yabe is an liman yam di fumene is 6,900 within 7 days. Apake people help each other. Today you help and tomorrow you are helped. Kalunike I help, then you must of money help, unike so you help now. People, they put in their money together and take as much as they want. Kamnandi ke besengishilo nathi there is no central bank. There is no central place where we deposit our monies. Your relationship is between you and me only. Ndidiposa e-accountini yakho imali. Lo mntu endimxelele uba mandindiposele imali, not any now. And nathi apha eofisini asizuthatha zimali zenu. Ubeleni apha because ikhona indabana eyiproblem noyibonisa nama sawubonana apha registration. It's simple, we're not sure. But what I like is that some notices, city about some notices, are very important. Umuntu akazi mayedwa. Sengisho nathi ku physical. Ku registration, iya uvele uthi registration bese ithe form. Registration form, le registration form, akhona into ininzi ifunayo. Ifuna igama lakho futhi noma ilo gama lakho noma i-nickname. Ifune email address yakho, ifune i-phone number yakho. Ifune i-email address yalo mntu ukureferishileyo, ifune i-phone number yakhe. Ifune i-email address kamanager wakho, ne-phone number yakhe. Ebona uba yinto simple and you are done with the registration. Email address yakho, ne-phone number, email address ne-phone number yomntu ukureferishileyo, email address ne-phone number kamanager wakho, that is all. And then we are registered again. We done the registration. If you never know what she did, password. If I open a password, because it was now at least a look for a control purposes. Use the woman because of the money account in your never a password. So we are in the password. Is also a black email address. The look never sends email address. A sedent. Who sends email address and as a sedent. Come, Abama was your office in the server created email addresses next week Monday. Yeah, we are to nearly look at we email yakho. Ikhona siyabona noko ne akubanga okay. Uzawube uyithunyelwe ke ngona ukuthi uyichinje password. Uyayichinja password yakho. And then iyakubonakalisela ke ngoku into yokubana tshintshe i-password yakho uzawukuzawusiwa ke ngona ke akho uzawukwazi uba ulog in nge-email address yakho nange-password yakho. But zonke ezo zinto ezo don't worry sikhona for ukuncedisa. To change password. How should you password the email address yakho ubufake ngayo uzofaka yona plus i password yakho. Can we confirm it and then we simply simply say change password only. But the longer the video is connected for the past. Then, uto again on a log in a system. Again, again, on go in a system because you're in the bio. Thousands are going to learn the register. Unigwa ube ne office yako. Uungumtu uzaba ne office yako. So uzaba ne personal office, private office, ela haku ku triple M. Oza mgena uyo nge password yako. Welcome. So ya ngena nge mwakuna nge kui office yako. Ngena nge email address yako. Password, yeah, that's it. So then, that is the corner. I get to help you. Then, if never your account number, your account number, because Galo never go to a deposit, a money, it deposits in every account you want. If never we forgot the system, who said you want to be up? Home to the one back in the attack and sky up. So, who's a faggy account number, a bank. Faki account number is right because loan loans have deposited money. Who's of nega a deposit account number? Yeah. So, over Faki animals of Faka, I saw all this night. Velebushon J bank name, Ikamalako, the account number. That's it, according to you. But still, it's a corner to help you. Was all Faki. Then, the systems are was by the Nezo, Nezo details. Then another part of the game of Nagi, if you provide help, we enter Gantan game, we don't provide help. Because of provide help, but and was a game of Umuva because Ululama and Ebe register, even in us, if any details in Yelakash. So Agabazanga game of Lubana was not providing help because the Kundubana since the development city is busy, I feel like it didn't provide help. But who provide help, now is still was passing assisting in terms of providing help. You just say provide help, provide a bunch and it is straightforward. But if you have a phone, you know, but it's not a problem. After some time, once you provide a help, you can go to a Zimavros, the Maliako. And we forget the email, but you can say the system go to a Zimavros. Imavro gives on Elaka Malva that Mavro ticket. It was Imavro's the Malia. Because would we father the system? But we have one in Faget 10,000, just an example. Or we have 1,000. We found 1,000 range. La 1,000 range. If Ellen Jena would to say father, even say Kaules in Yuka say 1,100 and something. Usai father, the system here going is to one as Mavro Sako, they are growing. The data will grow up immediately to provide help. Gelo pressure, auga from auga deposit in a low money, but is on as of generated interest. Go only as a deposit, imali se go. But I see, understand that more. And then after some time, would let me get help. How get help them? Nagi Uyabuye, who was no one who was a fumana, he helped now waking. Now sitting on my sister's much on Shilam over the map of Sako. Date up or Bondovana, the Ifuna of Imalia. There was with Tata Pat, there was with Tata Imalia. And oh, yes, I didn't know. There was a son of a very massive company. Oh, there were Mulla Randra because Abana, but you were rather patient in Rona shop. And then the Lagula Ubu. Questions,
That's no problem.
Oh, we're not going to provide help. We're too good, but we'll provide help. The weak deposit, cash is important. I'll transfer to qualify account the other day.
We are dependent. We, now for instance, one time, abanye benda depositele cash, but koi bondo bana imenzi vele ndiyele banki ibanye vele so that we so was bandi vele di transfer because ya phone number umuntu nayo. Ya kwazi ifaka ibe hard cash, but ya kwazi ifaka iyeke uba i hard cash. Any questions? Okay. Here is my calling here is because abanye abantu uyaqonda yini ngiyabika le ndlela. Ngabe risk ile? Yes, it is risk. Because near returns they are very high. But your risk is ikhepha kanjani? Kamnandi umavuti seke develop into many stages. Why was born a risk was it in la? And how you can counteract these risks. You risk your kala kubana kunganga if money mali yako we invest 10,000 but my money bank. It's once again. You don't even have to know bani mali yako if money. Ukubana unga iye ki mali yako ihlala kwa system. Utufunu ibona, ikula, if money is even millions. Ah, if I give a 1,000 rand yako, namhlanje 15 August. At least the 15th of September, withdrawela mali yako, say the 130 rands, if you 100 rand. If you funu invest, uyela ku system, uti funu pine ifake la mali yako again. So if uyanza bolo show, ihlale ku system only on a monthly basis, at least you will keep the risk. The risk is yoyi kuniko ikashe mite. And again, Windows of Smart in Obana, Italy, Flower, your uncle, and you provide help, you get help, you provide help, you get help. Ubanjema Silla Panche, Silen and Sililo. See a Puma, Puma, wait. See your invite, Abanya Bandu, see your Tetan, so that Usale Ukana Bandu Abangi Nai system. Your Nandes of Wasma is 90. Over a move to now, from those of the problem was. Kimberly Tetan, I owe the upper part to win, vanity, means the most irrelevant as one is it. No, no, come back when they finish our own and Gabby for him, which The system, if we deposit a 100 rand, and this is also, and this opinion, if money go in man, the system is generated on you, and sitting in 130, so you know, go land life. You can give it whatever name, but it's a system where we help each other. No one who put the umuntu yena awungeni ndawo kuye iphelile relationship yenu ngokubana ekunikela imali okanye umnikela imali. That is all. Wabhubha yena masimbekele ecaleni because imali elandelayo ezawuza kuwe izawuza komnye olandelayo. if person if uno kwa zmuthambi babe signo ibukela ideology ka triple M ukhona akho abonisa khona into kokubana how banks operate. I banks zona si if uyapha uyofuna ukwenza loan iza processel i bank loan yakho it takes some time and it kanti ngalolonke loqesha ilinde mna kuba manje masimhlamba kanye umntana nje wenze umzekelo for instance umntana ufuna ukuthenga ibhayisekile i-R100 ibhanka uzawuhamba yepha kuMr Smith eyoboleka le-R100 nomntu kuthiwe mhlawumbi okanye makadiphose nge-R10 ndenza umzekelo kufuneka elindile uAnna uJane uMary uvuyelwa nobani bani bazise le-R100 apha ebhankini badiphosita ndithi but ibhanka ayizukutsho kuwe into yoba ndilinde okokubana abantu mabathi makube khona imali ezidiphozitile then besabe bedipozithile ke ngokuna ke it's then ibhenki izawukwazi into yokokubana mayekunike laa R100 yokuba ukwazi uthenga ibhayisekile but wena uzawubhatala ntoni i-interest ebhankini uyayibona ke ngoku so nebhanki isebenza ngolo hlobo lokokubana ngabantu abazisa imali abanye iyabanika abanye bayayizisa abanye iyabanika uzawuyibukela le ideology of u-triple M uzayiva kakuhle then nantsi ke ngoku into owesibini ukusithi ivelaphi le mali le-interest because ufake i-R100 uyinike mna le interest isuka emalini ivelaphi le mali le mali isuka ebantwini that is why kusithiwa go out nawe uyo invite more people i-system izawuhlala ikhona as long as ba more people are coming to the system bayadiphozitha bayakhupha bayadiphozitha bayakhupha so izawucontinuisha ke ngoku i-system ayizufilisha pressure as long as ba generator le mali qha umsebenzi wethu kuba let's go out and tell people uzawundinika i-help nomnye uzawunikeza i-help omnye afumana i-help omnye anikele i-help ibe yiloo nto econtinuous okokoko i-advantage kukubana what I like about this program kuba it is all over the world uyayazi into yokokubana if umhlawumbi apha e-South Africa iya isihla bangabikho ngoku abantu abaprovide help or receive any help bade babe bayaprovide help niyareceive i-help uthathwa from outside South Africa uza kunika i-help uzawufumana i-help yomntu osuka from outside that is why ikula mazwe amaninzi but sisaza kuthetha ngemali esetyenziswayo for into yobana uzokwazi uba usebenze because i-runders operating most outside of South Africa ne so yileyo number one kuba ububhubhile sesimbonile uba simbeke ecaleni akasangeni ndawo kwakule nto sikuyo okwesibini avelapha aba 30% ngokokubana masim-edishe more people to the system so that i-system ihlale iflowa okokoko izokwazi uba sikwazi ubafumana aba 30% okokugqibela ayingophushpush na you can call it upushpush or you can call i-help because ngoku kuthathwe ii-banks ziziswa kuthi uba iba nebhenki wena okanye ungayibiza ke as upushpush but ndimthande lona upushpush if we call it upushpush because oopushpush bangaphambili baye basisokolisa iimali zethu zaphela asazifumani abokugqibela basifumananga ekufumene aba yabokuqala kulena ke i-system abalala abantu balapha indlela abasebenza ngayo for instance as a person unobusuka andimamsuka erussia noba usuka phi na uAndrew u-responsible to recruit managers to train managers uAndrew usebenza okokoko oko every week upheli 10 days uendo yaqalisa train abakhona masaba trainer online njengoba nami ngisitsho njena bendiku 4th bendiku batch yesine sekuyi batch ye6 ngokuna. That is why kusithwa masithi get out and make people managers so that izokwazi ba i-system ikhule, sizokhula i-system, izokwazi ba ikhule i-system. As a result, even now for training bayakwazi lobana baku-assist in terms of ukuba if you need help. Ininzi i-help abayiprovayidayo, even nomntu ofuna uvula i-office, if mhlawumbi uthe ndifuna uvula i-office, they provide help, bayasapota ngolona hlobo. So I think andana uphendulekile nake ngoku. And we are sure about to invest in for your own. As God, because any questions, can we continue? Okay. And then, can I tell you, we are once about providing help, not only in Gavan. We are once a provider in help. Cryptocurrency. Kukhona ukuthiwa i-cryptocurrency i-intangible money because musiyayibona ukuba izinto ezininzi ziyadevelopha ne sesizenza electronically. So ngoku na uyakwazi uyiprovayida ngokuhelo usebenzisa i-cryptocurrency or i-intangible money engaphathwayo, ayifunyanwa ndawo yona, it's just an online currency. But the online currency iyathengiswa nalapha eSouth Africa, ithengiswa all over the world, kuthiwa zii-bitcoins or i-bitcoin. You cannot touch, it's online. Like for instance abantu abayithengisayo ithengisa umhlawumbi okanye i-1 libe about 4,000, 3,000 something. But what I like is that ukubana ukhona umntu oye wasinceda apha eSouth Africa wasisela into yokokubana at least sibe nawo amakhadi ngoku azawuba nezi-bitcoins. Ndizawucela siwotsheni nje nale video, it will take about 9 minutes. Izawuopinisha up a lot ngazo still nakuzosizawusebenzisanani sisonke, sizokwazi uba sizawusebenzisana sonke. Platform, it is called Local Bitcoins. It's where people who come, who buy and who sell bitcoins, they come together and then you can buy from them. The Ashiana prices are on a 3,800 one bitcoin, 4,000, whatever. But that coming us can abandon in any into is our ones, but at least in a chisa, Crosania. You're gonna be on the card in the Tanaka. You're gonna have a card like. But again, we are to explain more at until we call it, I think, because you have a presentation, you recent the presentation, you should do a lot of say even about August. So why are you not okay? One and we can't laugh, son of man and book. So, Gemma Woguna in the Ukona Lama card, you and I are not on one and I'm going to apply a loan at Benal. If you got $100, but you know, it's a special notice. Elandelayo ke ngokuna ke uthenga from $500 so ukwazi uba ufumane ii-bitcoin zakho ke ngona ke eakhawuntini yakho. What I like about low bitnok nezi bitcoins apha kukubana uyakwazi umayina ii-bitcoins. Bendikade ndifuna uyiva kakuhlele yale mining because kaloku yonke le nto yilanguage entsha kuthi nakum. Ithetha ukuthini le mining? If usibonile phayana uthi uthexa ke thetha wathi le $3,000 na 2000 le bayi withdrawile plus nale azawutya ngayo yimali ayimayinileyo asiyomali ebeyifakile amtshutshile ukuyimayina ukuthini i-language simple ngolona hlobo ukubana nje bebefakile nje la $100 yakhe every day iyagenerator about 15 to 20% every day interest iyagenerate interest so that is called i-mining ngokwalapha ke ngokwi-bitcoins so uthi ufithi uyisebenzisa uyayazi ubana la mali uyifake phaa kwela khadi lakho on a daily basis iza kugenerayithela i-interest ndayithanda ke ngokunake because izawuye ikhulisa i-bitcoins zakho ndiyayibona uba ngokuna sawuphuma ekusebenziseni amakhadi ethu anerandi ezidepreciatayo uyazi into okokubana ndinalo ngokunelina for instance uthi yena li-about $70 which is about 700 rand but ndizawuyenza yonke into ndizawukwazi uba ndimbonise nam xa sele ndiyifumene ndinali elam ikhadi because ndizawuyenza next week ibe i-first thing endizawukwazi uba nam ndiyenze so that ndizokwazi uba ndimbonise ukwenzela uba kuzoba lula kuni kungabikho nzima then umntu azazi into okokubana uyakwazi uyifumana naye ngoku ikhadi lakhe elizawuhlala ii-bitcoins zakhe azaziyo ngoku into yobana njengbala wethu amakhadi siyawazi mos uba ayadebhitha khe ndibona ikhadi bona uba andiyazi uba inoba zithini nezi transactions but ayinzi le mali emkileyo iwesikhona i-business card zingazi bankosi yam aziba ziintoni na ezinandizibhatalayo but awunaye nale tshansi yokuye nasebhankini futhi ukuze uba ziintoni ezinye uyabona ngoku apha on the other hand iza kujenerayithela i-interest so kuzawuba lula ke ngokwazi uba uthathe le mali uyifumanayo nalo imayinileyo especially uyimayinileyo uyoyi-investa ngokukubani u-triple m but saye si-understanda more into endiyithandayo ke apha kule training yobumaneja kula training yobumaneja kuthiwa funeka uyazi i-ideology ka-triple m yeyona nto ebalulekileyo uba isource ukwenzeke kwakutheni ukize umavota develope u-triple m plus nezinye nezinye noba sihlanga sathi kuuzo but enye endiyithandayo yilena yee-bitcoins because uyayifumana nevidiyo eza kuxelela ngee-bitcoins uyayifumana kwakhona ividiyo ekubonasayo into yobana how can you buy as bitcoins how do you buy as bitcoins I mean sorry how do you register so that uzokwazi ufumane iakhawunti nam ayikho different kwiakhawunti le yakho yasebhenki because andithi une-account number noba ngu-9 or 10 digit number apha uyafumana I think it's about 16 digit letters kwi-account number yakho leyalo izawuba ngu-ZX whatever or AB ntontoni funeka uhlala uyigcinile ke ezaa-letters zonke nazo namezam uzigcine because umntu oza kufakela imali kwi-bitcoins just give that person le address uzawuyifaka ekhadikwinantsi kwi-bitcoins zakho uyayibona so iyavela izawuvela ke ngona ke ekhadini lakho nantsi into endiyithanda but sizawuye siye sifunda more and more because yelo ifuna uba at least umntu aseakha ijob uyabona kuyarejistratha ube ngumaneja uzawuba kwi-advantage because awukwazi ufunda more and more but nongaziurejistarisha as a manager sikhona for into yokokubana sikwazi uba sine-assiste we will take you through kamnandi ke futhi nabo siyabazi ngoba nii-computers bayazazi abanaproblem umntu uzawuya kubo okanye ubuze nofowuni ufowune nofowuna ubuze whatever nto ufuna ukuyibuza nam inumber ifowuni number yam ninayo uba ninayo ndiyakwazi ukuyifumana ndingumntu accessible ndizawucela utshekisha ke ngoba abathi siyafuna ukurejistarisha apha kulo triple m nabathi siyafuna ukurejistarisha as i-managers one abathi umntu ndifuna urejistarishwa apha ku-triple m into esiyenzayo ke because sakurejistarisha thina ne sakuncedisa i-registration sizawucela nje just inantsika kwi-attendance register so that sitikishe abantu abathi bafuna ukutrayinwa I mean sorry abantu bafuna ukujoyina u-triple m then umntu azawuba uzawurekruitha abantu ke ngokunake yena abazawujoyina phantsi kwakhe afumane u-10% bakhe ndicela uyithi
Well, I'm but I feel at all.
Thank you. Cut the pin, I must go.